Thabiso go mo tya TV hle na yo kae?
Mo chachareng mang.
Eng Thabiso?
Eish, mo chache.
O go tsubi la ke.
Yo, oh, eish, ke di shit.